Cɛkɔrɔba ne ka jama na sɔngɔ tɛ bolo walayi cɛkɔrɔba duba na sɔngɔ ne o de don so la cɛkɔrɔba denkɛ sabali denkɛ sabali denkɛ sabali cɛkɔrɔba denkɛ to cɛkɔrɔba